Is that the motion be agreed to?
Mr. Speaker.
The Honourable Nanaia Mahuta.
Anei anō te pai te āhua reke a tēnō ho tahi ngā taina me ngā tuakana i raro i te whakaaro ko tahi. Nō reire te tumuaki koutou o Ngāti Haua, kei reira te nako o ngā taonga i Waihōtia kei Wainganui a koutou, mō tātou o Waikato. Taua taonga o te whakapono. Tēnā pia kāre e tino mārama ngā toko maha o tēnei whare ki ngā hua o tā koutou tutukitanga kreme. Te āhuatanga o te kaipupuru o te taonga me ngā mahi hei whakawahia i tau āhuatanga. Kei rungi a koutou a Ngāti Haua tērā. Te wāhanga ki te pire ara ngā kōrero e pāna ki ngā tiaki i tō tātou tumuaki ara ngā wāhanga katoa o taua mahi. Te āhuatanga ki tō tātou kauwhanga nui, me ērā whāinga o ngā mātua tūpuna ki te mana motu hake Māori. Taua taonga mō tātou katoa te motu e whaia e tērā hiahia. Me te mōhio anō, kei roto, kei Wainga Nui a koutou, me ngā whakatupuranga, ngā kōrero hōhunu e pāna ki taua whāinga o te here o a tātou iwi ki tēnei taonga o te kīngitanga. Pai kē ki a Waihōtia, e tihi o ngā whakamārama i roto i te reo Pākehā, engari, ko te nuinga o ngā kōrero, kei Waihōtia i roto i te kukunga o te nākau. Nō reira, kei a koutou tērā Ngāti Haua. E tikana me mihi atu ki te minita me te ū o tōna kaha ki tēnei hiahia kia tutuki i ngā kreme tiriti. E hara tōna huarahi he huarahi māma. E pātoto te tokomaha i rungi i tōna kuaha me ngā kōrero hei wero atu ki aia. I mua, i muri hoki. Pai kē tērā, koina te āhuatanga o tēnei mahi. Engari he poto kōrero i roto i tō tātou nei reo Māori mō taua āhuatanga, te maha o ngā hua o tēnei tutukitanga kei roto i te kokonga o te nākau. Kua ki te au tērā. Waimari e au, i tai atu au ki tērā marae o ruku moana mō te hainatanga o tā koutou tutukitanga, me te miharo anō ki te kite te toko maha o ngā rangatahi i puta mai, me ā rātou kua a rātou hari ki te whakaputa whakaro i mui tāraro o te iwi i taua wā. Waimari e mātou te kiti tērā. Mr. Speaker, like you, as a local member, as my friend Sue Moroni, who lives in Tauwhare, as you well know, we're very pleased to be able to support the passage of this particular bill. There is so much more to it than what we can say on paper. But let it be known that the aspirations of Ngāti Haua Minister, as you too would agree, like Ngāti Koroki Kahukura, are aspirations that have been forged over a long period of time. In fact, their settlement experience has spanned some 20 years in relation to the Waikato settlement, the Raupatu settlement, and with the river settlement. So I'm absolutely confident that the nature of the negotiating conversation that you had with both Ngāti Haua and Ngāti Koroki brought with it that 20 years of experience and expectation of what could be achieved. And we have to consider that within the context of what's happening within the broader review of Waikato Tainui. They're reviewing the governance of the entity. The two settlements that have been reached today will undoubtedly put greater expectation on how Waikato Tainui become as relevant today and tomorrow to the aspirations of Haua and Koroki within the Waikato Iwi Collective as it can actually achieve far greater things now that these discrete and important settlements have been achieved. Can I say that this was a very speedy settlement? Everybody gasped at the thought of having such a fast settlement put through, but actually all the elements are right there. And I had the pleasure to attend some of the hui that were held in Ngāti Haua as a lot of extensive discussions were happening around how to form the marae, the hapū within Haua in relation to the settlement, in relation to what was happening back in Waikato, in relation to the future opportunities it provided with the people of Haua. And there would be none short for hui which were held on a fairly regular basis, around about 60 people turning up. Now anybody who knows and goes to the Aon Marae Committee meeting, that's a huge feat in some communities. But that was a regular kind of expectation within Haua. So that gave me great confidence that that despite the speed at which this settlement was reached, the intent had probably spanned a far longer period of time with a greater maturity of conversation about the intent of outcome. The rangatahi in Haua in particular, they've got a beautiful kura kaupapa there who hold on to many of the rich and vibrant stories as well as the local schools. And we can only but use that as an opportunity to say, here are the hallmarks of opportunity arising out of settlements when we have the ability for Haua to not only have their rights and interests recognised within their rohe, but to be able to tell those stories through the education system. There was a time there when our own local histories were never told. Now it's an absolute reality and expectation of a modern education system, and we see examples of that amongst Haua. The letters of introduction, I wanted to make a brief comment on that because the Minister, you too, highlighted that point. It is an opportunity to forge a new type of relationship with government departments. Many iwi have come to this house and said, well, the faces on the other side of the table change on a fairly regular basis, but we're always the same face on this side of the table. One might only hope and expect that the continuity of knowledge that is transmitted from iwi to the Crown in terms of monitoring against the expectation, the terms of settlements can be retained within the post-settlement unit. I'm sure that is the expectation of Haua. The ability to restore te kauwhanganui at this particular point in time is a comment that I really want to focus on. On December the 20th, we will be celebrating 20 years since the Waikato Tainui Raupatu settlement was achieved. Much of the contribution of the elements of that settlement were shaped by many of the kaumata who from Haua. But the kauwhanganui in particular, that is the name right now of the modern governing house, if you like, of Waikato Tainui. And it's not lost on me, the relevance isn't lost on me, that as the modernising of Waikato Tainui's governance structure and the gifting back of the name back to Haua happens over this period of time, so too will the restoration of Te Kauwhanganui be happening. And I think it's absolutely coming together at the right time for the right reasons. Can I say that within Te Kauwhanganui there is a rich history of all the parliamentary type meetings that occurred since the establishment of that particular whare. And I hope that some of the future relationships in terms of the National Archives, in terms of the restoration of significant historical documents of nationwide significance, can be the type of partnership that we might see out of this particular settlement. Mr. Speaker, this is a small and discreet settlement. It is one that adds value to what Haua is already doing, but it also raises expectation within a community where Haua engages with no less than four district councils and a regional council. It also leverages for Haua a real opportunity to have a say in the ongoing preservation and caring for the environment. The Hauraki Gulf, the Sea Change Project, an integrated marine plan where the Waiho flows into Hauraki, the integrated river catchment plan where Haua has many vested interests, the ongoing care of reserves and conservation areas where Haua absolutely assert their connection and relationship with the lands around them. Haua was a place where rich horticultural activity has always occurred and will continue to occur. I hope, Mr. Speaker, as the culmination of this particular settlement, we will once again continue to see Haua thrive and prosper in a way that the next generation know that they have had great tupuna who have made great tracks for them to follow. Nō reira, i raro i tērā paku kōrero te tumuaki. Ka waihotia i mui tōaroro ki tō iwi, i tēnei wā. Hei tāpiri atu ki tērā o ngā tino whāinga, ka ea tērā hia hia te mana motuhake o te iwi Māori i tēnei wā. Tēnā koutou katoa.